Ine, zina langa ndi Thomas Nyirenda. Ndine chairman wa timu imuku yone kusewe la pai. Imendi mati Cape Flames, kuna Cape Town. Kumaso ndine chairman wa Malawi Association, kuna kuso Cape Town. Ine ndine Malawi nditu. Nabwira kuno South Africa pakalepo ndiye tikakhalanga tsiku la lero lero ndachana Sunday lero timamenya mpira ndanya mata anzathu amene ambiri mwaiwo amamenya so mpira ku Malawi matimu osiyana siyana mene mukuonera kaena anali muandrazi ena sivo ena matimu ndithu otchuka ndithu ndiye timakumana kuti tizuongola miendo tisaiwali zimeti nkapanga kale kumaso kumalimbisa tubi kuti timatenda tira ndi tinati tizitawa tawa kumaso tizikhala osangalala ndi mathandizana zina ndi zina ngati maukwati pazovuta matenda maliro inthandizana nkhani yopezeana ntchito ndithu zambiri mbiri ndiye tili ndi kakonstitutioni kathu ndithu kakakulu ndithu kamene amalawi tokhatokha tinachilanga chanzeru kuti tiziyang'anirana tokhatokha kuna ku Cape Town ndiye zimene mukuonana tadi mpira ine ndile doctor udakutara wanga ena ndiphunzitsa ndithu ndi dziko la Malawi nditumiza ku England tachoka ku England nakamba ntchito ku Malawi ngati dokotara pa Queens pamene namalizira maphunziro anga kenaka kukayamba kusogolera zipatala zing'ono-zing'ono ananditumiza ku Mangochi nali ku Mangochi District Hospital ngati incharge kumeneko kuyambira 1995 mpaka 98 kenaka napita ku headquarters ku Lilongwe ku Ministry of Health ku Chisu kumene kujanakhalako mpaka 1998 99 2000 ndimene ndimajoina World Health Organization mafika 2004 mjoina European Union umabwera kuno koma zachita zake zachipatala zomwezi basi zofuna kupeza mankhwala ngati mavaksini matablets kapena tinyangano ti masingona kuti mankhwala amatenda osiyana-siyana makamaka amene amagwira anthu muno mu Africa ngati malungo chifukwa cha chikulu cha TB HIV AIDS ndi matenda ena osiyana-siyana ndiye ena amene abwera ku masiku ano ngati corona yemweyi ndizoona ine ndili mu za umoyo ndiledi dokota zimene ndimapanga apoti ndizoona ine nkhani ya sports ndimayikonda kwambiri chifukwa nkhani ya sports ndi za umoyo nchinthu chimodzi thupi limene lili lolimba limalimbanaso ndi matenda mwamphamvu kwambiri ndiye ku Malawi ndili ndi timu chifukwa chokonda sports komweko ndilidi ndi timu dzina lake TN Stars Football Club imene ili mu Super League ya Malawi inalowa chaka cha 2018 timu imeneyi inamba ngati ka akadame mbuyomo ndi patapita zaka mwina tinene kuti 9 inapezeka kuti yapanga qualify yalowa Super League ndiye pano yakula ndithu ndi timu yoyamba mboma la Kasungu kulowa mu Super League ndiye chinthu chonyadisa kwambiri kwa ifeyo amene ndikupanga sponsor ngati ineyo ndi banja langa komaso ndi ma supporters ndiye na amene akutithandiza kuyipitisa pasogolo timu ku Kasungu kuti ikhale nawo ndithu ikhale timu yoti iziyimirira nayonso dera la pakati paja pakasungu paja mmene muziwira chino ndi pakasungu paja panzimba dowa nchisi nkota kota nchinji palibe timu imene ili mu Super League ndi yatuyo ndi 10 stars imakhanga kuti yabweretsa mpira wa Super League pa chigawo chimene kale panalibe ndi andizoona ndithu zimene mwambazo kuti ndi timu zinake 10 stars 10 stars yamathandauza Thomas Nyirenda Football Club. Tikafika nkhani ya kuchipatala ndizoona kuti maiko athu osauka ngati dziko lathu la Malawi amavutika kuti apereke chithandizo chenicheni chokwanira kwa anthu awo amene ali mdziko lawo. Zimapangisa izi ndi zifukwa zosiyana-siyana. Chachikulu ndi kusowa kwa ndrama zoti boma linga ike zipatala zimene zili ndi zipangizo ngati zimene maiko ena akunja ali nazo komanso ndi madokotala ndi manesi oti alandira training ya pamwamba yoti akuzomagwiritsa ntchito zida zija komanso njira zoti chipatalacho chizigwirizana ndi zipatala zina zing'ono-zing'ono kuyambira kumusiko kumidzi matauni ndikhulupirira kuti pali mwambi onena kuti Rome was not built in a day zoneza kuti tauni ya Rome sinamangidwe tsiku limodzi. Iyi ndi eno kala program ya zaka zambiri imene boma ndi mabungwe ena onse amene amathandiza boma komanso anthu ama business akuzokhala limozi kuti apange program yoti tikamachoka pano pofika zaka zisanu khumi kapena makumi awiri program yathu yothandiza anthu kunkhani ya matenda izakhale bwanji. Ndikhulupirira kuti maprogramu ngati amene walipo koma amasowa chithandizo cha ndalama zokwanira zonena kuti maprogramu afike size imeneyo ndiye sizipingane kuti pali yankho limodzi pafunso limeneli pali ndithu njira zambiri zimene ziyenera kutsatiridwa kuti tifike pamenepopo koma nchinthu choti chitha kutheka. Mwachisanzo titati mene ilili ngati chipatala cha Queens chichi tiwonjezere pakhali ma specialist antenda ina iliyonse za ntima za mapapo za impsyo kayanza bongo ndizina zotere okwanira amene atha iwonso kumaphunzitsa ena anzinzawo kuti nawonso akhale ma specialist koma programu ichi ikhale yonena kuti nayonso ikumafika kumusi mpaka kuchandanena kucha kumizi kucha kuti anthu azipezeka kuti ali ndi matenda kumene kucha msanga-msanga azichitidwa refer kuti azikalandira chithandizo kuntundawo zonsezo ndizoona kuti mmene ndena muchi zitozeka nthawi zaka zambiri koma ndizoona kuti zitha kutheka koma kuti pachizungu amati competing interest muone ngati mmene kuli kumawai kuja si nkhani ya za moyo kayo imene kufuna so ndrama pali aza ulimi nawonso afuna so zawo kuti nawonso ulimi wathu ufike mmene maiko ena amene amati amadziwa za ulimi amalimira nkhani ya masewera zimene tikunena sports kuti nafeso tifike ngati maiko amene oti tikamaona mucha kamatsegulira Olympics kuti anzathu ali ndi chigulu cha anthu oti pali pamene popo anthu othamanga maliwiro osiyana-siyana oyendesa njinga ndi zina zoteli koma osangoti wongo watola iya koma anthu otina kuti anali mprogram ya training zaka 4, 5, 6 kapena 8 mpikisano usanayambike zoti alandira funding yabwino zinthu ngati zimenezo ndi ma competing interest ach ndi amenenso amafunika waona bwino bwino kuti kodi priority kamina kuti choyambirira chikari chake mukazi kapandanda ndachonjisha ndiye muta kuona kuti mwena zao moyo agriculture ndiani izindiye zoyambirira ndiye ndiyambe takonza izi ndizina zoteo nikubira kuti amene akuendesa mboma pakali pano amaziganiza zimenezi koma pali zina ndizina zoti zimata kusinda mwina maprogram amene wa asana ambe kupangika china chachitika maona mene za chitikira ngati corona wangu soko neza china chitichonsi ndiye maprogram ngatamene wangatana ilipo ndiye kuti abwelela sunjani mbuyo koma chachukuru nchonda kuti tisafooke ifesu tiziri mbikisa tiza pungu watu aja mnyumba la mamulo maministara tizita kukambilana nao kuma hapa sanzeru ngati zimene zikuti mwina hapo kazi gwilisa nshito ngati saa kuti mvela ndiye kuti pamene poso palivutu tiauze kuti ifeso tizini maganizo kuma simu mati mvela ya zimene makambila na makambila na zanoka so sisi kutandiza ndiye njira zosezo ndiji chiprogram chachukulu choe nila kuti dziko likale very organized kuti zintu ziende bwino chifanga zizeka kachonjo ndiye zizingote aichi chakonzeka basi mukamaliza kuti tikakonze ichi mukusikiche mwachisiya chagumukanso pokakonza ichi kubweleranso kuichi zinthu kumangolowelerana ndikupira kuti mwina ndayankhapo mmene ngakhale kuti ngati mozungulira koma ndayankhapo mmene ndikuganizira kuti mmene ziyenera kuyendera titu
Obale unyo ndi doctor boma la Malawi so ndimabwera ano ngati reaching out to you kuti mwina zina ndi zina bedu kutakuthandiza ngati boma la Malawi
zina ndi zina ndimatha kuthandiza koma osati ma direct koma mwina ma indirect thai zina akuluakulu aku Malawi timatha kulankhulana kanthu pa ma WhatsApp kufunsa mmene zinthu zikuyendera kwina ndi kwina ndimatha kuperekapo maganizo koma osati zimachitika tsiku ndi tsiku kukakhala ngati ku masukulu wa ena ngati college of medicine timatha kupita ako ndi maprogramu amene tikupanga a research kukathandiza amene akulandira ndalama kumeneko kuchita kafufu kosiyanasiyana kuwatsogolera mmene angathe kupezera ndalama zina kuti ntchito yawo ipite pasogolo ndiyapo timakhala ngati kuti timathandiza ndithu koma mafunsafunsa labwino kwa maiko ena ali ndi maprogramu a direct ndithu onena kuti anthu amene amati ali mdiaspora akali mdiaspora ndiye kuti ali kunja iti kaya ali ku Australia kaya ali ku America kaya ali kuti amapasa ndithu mwayi kuti ngati apeza nthawi kapena holiday or sabbatical atha kubwera mwa program kuti akathandize dziko lawo ndezima umaziwa munthu kuti holiday ya chaka chino ndikuwawuza kwathu kuti ndili pa sabbatical leave chifani ndikupita kumuzi kuchi ndikuti ndikafikira department ya port chifani ineyo ndi wa agriculture ngati mmene ndilile ndikuti ndizwa kuti ndi wa health ndikuti ndikafikira pa kamuzu central hospital paja akandipasa malo ndikagwira ntchito ndikathandizana nawo limozi kwathu kucha pakali pano zinthu ngati zimenezo pakadalibe ndiye nizofunika kuti mwina aziganizire bwinobwino kuti zizitseka ndithu chifukwa maiko akuluakulu amazipanga zimenezi ambezeka maprofesa aku China oti akhala ndi zika za ku America amathotenga holiday bwerera kwawo kagwira ntchito kuthandiza boma la kwawo akubwerera no ineyo in general ndingonena kuti ineyo ndimakhulupirira kuti munthu wina aliyense ndiwofunikira ndipo tonsefe pachizungama together we can make the world a better place tandauza kuti aliyense whatever kaya uli status yanji uli ndithu ndiwofunikira kuti ukhozopanga contribute kena kake kuti dziko likhale dziko loti ndi labwino amene tilipofe tikamaza lisiya tizalisiyaso lili labwino kwa ana athu ndi zizukulu zawo chifukwa zimina zine zimene tikunjoya ife pano anakonza ndanthu ena anazicha kuzifera ena anadusa mavuto osiyanasiyana kuti zimenezo zichitike matauni amene okongola amene tikuwaonawa amangidwe ena na mwalira akugwira nchitoyo ndi events tiwindi udindo ona kuti na face tione sese kuti what is our contribution ndi mja nanenera muchi kuti akula akulu aboma ama business ife akumuzi ndi na hotelo tili maganizo achonjo kuti tingapange contribute bwanji kuti zinthu zisinthe ndekuti maine mendi maganizira ndikona kuti zinthu dziko liko za kumasintha nsanga nsanga posa mmene zili yapo ndimagwizana ndi statement imena nane napo president wa dziko lina kuna kuti munthu zito ukakhala usamaganize kuti kodi dziko langa lindi chitira chani koma uzizifunsa iwe webka kuti kodi dziko langa ndizali bwezera chani kuti li ine nionese kuti ndikuyamika kuti I'm a citizen of that country ivi ngani uya khafuzo limenelo mododoma ndiye kuti wena kuti umbwezibweze mbuyo kuti ah ndiye kuti sindi kuchita contribute koma ngati si ngati fuzo limenelo likuya uli yankha mosavuta ndiye kuti mwina uli malo abwino onena kuti ukuchita contribute ndiye mungoti hayi pitirizani mungu audalitseni pitirizani thandizani choncho kuti sikumenelo akazakutengani muzasiya zinthu mbuyo muli osangalala kuti ndathandiza dziko.